That's what some maensa mwawili mmoja kamzidi mwenzake wamekaa kwenye gari wanashuti video ya mama lao.
Andy.
Yeah. Usioni aibu blamini ensa nimekuzidi na usibishe. Jamaa naona aibu mdaote.